sinjani? Ubaba wethu singamvotela aphinde ashale futhi sihlale ngesiya silala phe Hawumani for celebration. Nilithanda lonke abantu base Hawumani. Ukhona umfana wenu uthi uSlim Jabu isinika only one track. Ngeke sisithola abantu abasivalelayo. Umcimbi wethu bantwa kithi. Uphelela khona lapha.
Human people, it's Culture Slim representing Umzingwane Aniti. Human, I say, Human Oye! People, it's Culture Slim Aniti. Yeah, let's postpone Nathan my show, Aniti. Umzingwane constituency, Aniti. Human people, your DJ. Human people, thank you.